one step to the left. Left, right, 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 left, right